you'll never ever leave. For your matango kneel and pray. You know me, you'll never ever leave. For your matango kneel and pray.
Chokybeats, Chokybeats.
Angela, my babe, mina wewa moja. Nipe de, nipe pe, ameka be my love. Tunapika sapana masalo. Ngulu na papando mboga ya leo. Nakupa sukani vita hivyo. Uwanja chumbani amsa kwa leo. Sisemi no kipimo. Kina nitosheleza kipimo. Mzizimo, mzizimo. Ina rindima mirindimo. Wataona gere. Wanaotaka tuwachane mimi na wewe My baby, nimekukabidhi moyo wangu die for you, yeah. My lady, kweli kwako sijiwezi upendo wako true, yeah. Ujaniliza liza, ujanumiza niza, ila bado upendo wako umepitiliza. Na wapasue visa, katusto wasikiza, nkiwa kwako ni kama laya nenda bila visa. Sweet girl, you're the one and I love you. You are the one and I love you. Now I get it. Na utaka tuwachane mimi na wewe.